Mire, Orgao Juma movement, Orgao Juma president to seven.
I'm going to go to the house.
Damu mwenye heza. Eti, omyaki kumi na mwenye.